Very bang bang. Mr. Seed again.
Ukitembelea watu kumbuka ghetto.
DJ Jones.
Nalia ui. Nalia ui ui ui. Nalia.
Superstar.
Sasa wacha yendele. 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 Yuduma yendele. Sasa wacha yendele.
Nalia ui. Nalia ui ui ui.
Isiwezi tulia. Tulia. Nimebona.
Antigo.
Antigo.
Son, some of your preparation.
Pull up, my selector.